Ngoba into esiyenzakalile as understand nathi kwenzakalani kahle kahle lento sekuyacaca ukuthi scam as you can see outside izinyanga zigcwele zimile ngaphansi inyanga khona abantu basuke endaweni ezehlukene njengamanje na indoda akade lokuthi kuvotwe kuvotele yonke indawo ngifuna ugeza igama lami ndoda zikhulumele kwenze njani
Sibingelele kakhulu esizweni uDr. Thobani Makhaza. Sixolise kakhulu esizweni ngokwenzekile. Maningi ama-challenge siye sahlangabezana
nawo.
Sihamba kule ndlela. Kuningi kakhulu but ngizosukuma nje nokuxolisa kakhulu esizweni kukho konke okwenzekile. Sisazama ukulungisa isimo njengoba siqale sayibeka emabhida. Yali ukuhlala emabhida yanqaba because of ama-challenge athile.
What challenge? Clarify.
Ama-challenge. Politics enye into mbethu esifunayo. Ekugcineni abantu imali zabo imali zabo abantu abavote ngazo and ekugcineni abantu njengamanje kunabantu abathi le nto ikhehlele ezebe kuyona so njengamanje ngifuna uzogeza igama labantu igama lami nanokuthi imali zabantu abalokhuzana abantu imali abakhokhe ngayo njengamanjealikhokhelwanga njengamanje se-olive center why nithi nina kune-event ekugcineni anikhokhanga and wena ufikile la wafika ngemoto yakho waphuma wahamba ubuya ngemoto engayaziwa ukuba angizanga namalokhuze namajinta la ngaba utholakalanga isho-ke chaza ukuthi yini kwenza ukuthi ubuye ngemoto engayiyona njengoba sesizokhipha emotweni enye kungayona yakho yini kwenza ukuthi wenze njalo ngoba njengamanje kuyacaca sobala ukuthi i-scam most lesi
mkhulu bekungasona i-scam lesi but izinto eziye zenzeka la siye sabhekana nama-challenge ngangokuthi abantu ade besithembise ukuthi bazokhokhela ihholo i-department ye-tourism ayikwenzanga lokho sithe sesiyifonela bangena ey'ntangeni ukuthi sicela bezokhokha la kuye kwaba khona ipolitiki eyenzekile namanje ngiyaphinta laba bonke akade bevota uvodacom uzokwenza isiqinisekiso sokuthi iy'mali zabo ziyababuyela ama-airtime abo and then abathenga amathikithi uyakwazi ukuya espa uyolanda imali yakho la uthenge khona ithikithi bakunikeze imali yakho back And then ngizobe seke senza isinephezelo sabo bonke abakwazile ukufika la.
Tell people it's a scam. Say it.
No, akusona
isinephezelo. No, if it was it's a scam, tell people it's a scam. Say it. Tell them it's a scam. Tell them it's a scam.
So the people knock abanye abantu.
Tell them it's a scam. It's a scam. Speak here.
Yeah, well, a scam lento.
Bene yizo. Baba ngithi iscam
wethu njengamanje.
Yini kahle. Yini
ngalela
sona iskem
ngalela makhaza njengamanje sicabana nabantu thina sabantu esilandelayo uyababona obaba bangakanani abalapha nabathembekile abalapha bonke labantu bazele into yakho enegcineni ihola liphokheliwe wena uzofuna ukhokhela ihola manje ujectini into izongena ngo-8 o'clock ngo-8 o'clock akuna sound akunalutho kwenzakalani kahle kahle
ngoba isound ufaka isound akakwazi ukuyifaka
so wena ngezinye indlela uthi i-event isekhona ngo-8
mina interdate ngizama ukuyenza njengamanje ngene nawe ngaphakathi
ngikhuluma sengisho ukuthi i-event ikhona ngo-8 usho kanjalo
angithi
njengokuthi wena abantu bazothola iy'nxephezelo zabo bayoyithola kanjani iy'nxephezelo yini esigaranta ukuthi iyezenza ukuthi abantu bathole iy'nxephezelo zabo bayoyithola kanjani mina kodwa eyami namhlanje yami ngizolala ngiyitholile eyami ngoba phela ngibe isinema ngifundile phela mina ngithi ngifike ngazosayinisa mfowethu khuluma iqiniso wena owangisukela ngithi yimina engafika ngacela ukuthi ngicela ukuvotela weza kuphi kuphi la weza khona kumina
bonke abantu sasibavayo ngafika ekhaya
esigodlweni bazongishaya esigodlweni ngizoshaya esigodlweni mfowethu yabo njengamanje senza ama-post sasitike ey'motweni savotisa abantu satshela abalandeli bethu ukuthi abavote abantu bashiye izinto zabo yonke leyo nto mfowethu soyikhava kanjani
uyazi dokotela kwesinye isikhathi
kunezitha zethu ey'jabulile manje ezisichukayo
eminqwaba kunezikhathi ezilwisana nalo msebenzi ngomunye wabantu ekade ngibatshela even ukuthi kwenzekani ngomunye wabantu akade bengibonisa ukuthi
phela wena uyoclaima manje imali kavodacom
awukwazi ukuclaima imali i-event ingahlalanga
uzoclaima wena muzuphikisa lona
no mholi
kunamarutiyanimoli wakho wena
right into eyenzakalayo South Africa as you can see sizama ukuclarifya la umuntu oyena obamba abantu nangu imota fike ngayo manje kugcineni
nansi
njengoba niyibona imota abahamba ngayo nansi so you must watch out
next time
imoto le enye futhi akufike ngayo kuyashintshwa imoto as you can see efike le moto bafika la abantu njengamanje into eyenzakalayo ngifuna
ukudedicate
amana nangu omunye abahamba
nangu omunye sponsor
and then
spokesperson
wakhona nangu nawe spokesperson esasim interview ku Facebook sim interview so njengamanje thina sisazama ngayo yonke indlela ukuthi mangisuka la abantu ngifuna assurance igama lokugcina lokuthi ekugcineni kufanele kufundwe lento ukuthi iy'nyanga akudlalwa ngazo even though singafundile but ekugcineni people must learn a lesson ukuthi akudlalwa ngazo if it means kufanele aboshwe njengoba ngishilo ngathi I will make sure uma wewe uvotile you are allowed ukuthi uyovula icala le fraud mina myself ngizohamba ngiyolivula manje and ngizobe ngihamba naye and I will make sure ukuthi leyo nto amaphoyisa ayayiphusha ngizoyenza sure ukuthi uyaboshwa and nani nivula wena amacase because lento le isifundisa ukuthi abantu they are using our names and basebenzisa iy'nyanga ukuthi iy'nyanga ngoba azazi lutho in so njengamanje kufanele bangaphindi lento bayenze sikhuluma nje sithukuthele asinandaba nokuthi izinto zisothini or what but we are trying to clarify lento ukuthi it was not my event nami ngaziwe esigodleni ngalanda esigodleni into yayise-ICC yafika yalontshwa khona kuno-Dr 3 seconds bekhona bonke befika yalontshwa e-ICC ngahamba ngakonfirma ngayilandela kubona ngabuza ukuthi ngempela is it a legit thing yinto e-valid yini but yinto ekhona thina saqala-ke ukwenza njani ukuthi senze le nto ukuthi sicele abantu ukuthi basivotele but otherwise nangumnikazi we-event uyena umuntu oyoclaima iy'mali uyena umuntu okubalulele avulela icala ele fraud ne-theft because njengamanje i-fraud lena futhi i-theft thina sisikeme ukusebenzisa amagama ethu but-ke mina on my side ngiyolivula icala ngizoyenza sure ukuthi yena uyaboshwa phakathi impela akukho okunye futhi umthetho kumele udlale indima yawo because nabo mama laphaya nabo abantu bathukuthele bagcwele igate Kwele gate manje lapho baba bamile lapha yabo so siyabonga kakhulu njengoba nibona sisabona ukuthi igama lokugcina lizothini but solala sin updateile ukuthi kwenzakalani yena uthi imcimbi ukhona ngo 8
interview mina lo yafana no
spokesperson spokesperson
uyena ngimfuna
ethi kumnyama kubomvu sibuzo
ukukhona spokesperson sondela mfowethu sondela nangu spokesperson engangimi interviewer ku Facebook chaza ukuthi kwenzakalani
baphathi number 1 ngizocela nje ukuqala ngixolise kumkhulu ukhehlelezi ukumthola number 1 akubanga lula waye umuntu vele ongakaza volunteer even to attend i-event even to sign ama letters uye wayimela into yethu even ithukwa okunamhlanje uphoxekile akufuqamba amanga ngiyabonga nanokuthi ungivumele ukuthi bangivulele sangweni I know ukuthi uqala wangathanda ukuthi ngingene ngaphakathi uMT Manyoni lo bengiqashelwe ku-advertise i-event nanokuyikhulumela
but wena ukhokhele
i-publicity no dokotela angeqamba amanga I'm only 2 months and angazi ngikhokhelwe lutho everything besazi ukuthi at the end of the event ikhona imali ezizokhokhelwa yona I don't know ukuthi abanye-ke bakanjani but I've never received any payment and ukumthola udokotela I don't know whether I should put it on live
no it's fine
it was very hard ukuthi nokumthola ngize ngasizwa ukuxhumana nobaba umkhe entuzuma okuwumuntu esisebenzisana very honest esine long relationship naye so right now we never knew ukuthi i-event i-venue is not paid up until I was alerted by abantu bethiwa kunabantu abakhona and i-venue is not that paid.
Who was supposed to pay for the venue?
That is the first question engiyibuze sengila because I was in charge of the payment. According to my knowledge, umuntu obekumele enze sure ukuthi ama-payment adani, ubaba ungema,
Oh, he's the treasurer?
Yes.
So you must step aside.
That is
we don't need you. Say, how are you?
That is why ngifike ngathetha
ubaba ungema
because
yes.
I didn't know what caused ukuthi kube khona no ngicela ukuqeda
ngokuthela
because I know for sure ukuthi this is sensitive
yeah.
So now that is why ukufika kwami ngithethe kubaba ungema it's because I know him as a treasurer of a organization ebi organize event And I never knew. Up until ngisebenze mina kwaze kwaba u4 namhlanje. Sorting out zonke izinto, even communicating nama artists. I never knew ukuthi there is a booklet kuthiwa kune venue engakhokhelwe. Until ngizwe kuthiwa kune venue engakhokhelwe.
What about the sound?
Bengazi ukuthi isound ikhokhelwe according to knowledge ebengiyitholile
ku Dr. Mathaza.
Ibithe kukhona umuntu voluntarily oyilethile isound
as a spokesperson. Sesi right nge-information yabo. Baba Treasure, wena umgcini imali, as understand ukuthi imali igcwele la esikhameni. Kwenzakalani? Na indaba ikhokheliwe, kwenzakalani?
Kungashiwo njengoba kumuntu wamabhizinisi kungashiwo ukuthi u-treasurer but esikhwameni imali vele ibingekho but vele igama liyasho ukuthi u-treasurer imali ikhona noma ingekho
so nenze i-event imali ayikho
vele ugqele ngokwazi kwami umcimbi lo ubulilaye ekuthenini uzokhaswa iminyango ethize kahulumeni ngale nkathi ke udokotela ephuma
iminyango ethize leyo negama yonke into ethengwe
imbali. Ngalenkathi ephuma ke engena iminyango ngoba phela uyena obehamba iminyango.
Iminyango yethu
iminyango. Abuye athi bamthembisile. Kodwa mhlawumbe njengoba uthola ukuthi kube nengqinamba nje ngigcina ngithi uma ngifika kugcine kuthiwa isivele
azakwazi
ukukhokhelela.
We post ekwi-ticket la ku-web ticket. Ticket Pro.
Yeah.
Kunomuntu ohlonipheke kakhulu isilo.
Yeah.
Meaning umuntu uma ekwi-post usho ukuthi uzobasha njani, uzoba khona.
Yeah.
Nisebenzisa isilo nini ukuthi ni-advertising isilo. Isilo si-aware ngalento le. Ufuna ukukhulumela njengamanje?
Mina
makazi, khulumele ngoba ngiqala kwayilolo ukuthi nizosebenzisa isilo entweni enje. Isilo yini? Si-aware ngoba ngathi ngikhuluma nawe wathi wena isilo si-aware. Ngifuna ukubuza ukuthi ngithemba ngishaya lento le online. Ngithi ngiyaklika ngabona kuvela i-post enama artists nesilo. Isilo siyayazi ukuthi nisebenza igama lakhe ukuhamba ninokha abantu imali zabo. Sikhulumele phezulu ngoba manje sithukuthele nokunjani.
Sahamba
safika ukamera
nokunjani. Ukala phansi.
Sizenza abantu abantu
sahamba safika ngangezo. Sahlala samba naye udokotela.
Ngiyakukhona impela nami bangikhona ukuhlala sekho.
Iyazazi ukuyenza. Safika kwisilo sakhe udaba lonke wayithokoza. Waze wathi kuzoba i-pre-coronation yakhe. Sakhonza kwathiwa sikhonze ngenkomo nangesiklabhu sikamama uNdlovu. Sakwenza lokho sakhonza. Kwathiwa iletha izosilandela ezokuzoba nomntwana uThabo. Sakhuluma even ekuseni ithi ungavuli ifoni bekhuluma nomntwana uThabo. Ethi
but why bethu abayazi le nto abekho awe ngalento.
Ile nto ke wenhold sike saba ne-conference phone because ngifonelwa umntwana
uThabo. Njengamanje kukhona ne-artist nalakade lifakiwe nkosi yami lihamba licela amavoti ngeke ngabone hostel bemvotela bezama yonke indlela naye usefikile nabalandeli bakhe bafika ngekhantamu ugadla naye ugadla mfowethu usondela mfowakuncumali nangu mfowethu nangu ugadla uthini ngalento gadla enzakalalana njengamanje
eyi dokotela hayi sokuphoxeka ngendlela esimangaliso ngoba
kunabantu uthi uzothatha indoni
Ngizolandayo. Manje makunje akazi. Yena ilimaza igama lethu.
Yeah.
Ilimaza igama lethu. Kodwa ke kuba thina izinto nje sesijwayele ukuthi siyibona.
Oh, wena ujwayele.
Athi ujwayele ukuyibona ufike igebe ngikuthola umhlaba wakho.
Mina kwethu ngiyaqala ukuthi ngiyahlela into enje.
Cha kuthona lapha abantu manje ufika neyigebengu uyisizwe.
Inkinga ukuthi gadla unabantu asebegiya ngalento manje abasebenzisa nokuthuka mina bathola
iplatform.
So manje mina ngibona ngathi maybe le ndoda ixhumane nazo. Inde phela indlela yokushaya ukhethelezi iningi kuthiwa there are so many ways of kill to kill a cat. Indlela zokubulala ikati ziningi. So kungathola ukuthi naye enye indlela athi zoshaya mina ngoba ngendlela engigadwa ngayo manje kufacebook ngiyathukwa. Ngithukelwa wena wenza ubugebengu. Mina kodwa ke gadla mfowethu kufana nami siyagadla njengawe mfowethu kodwa ke mina ngizobona ukuthi mina yami unginika kanjani mina hayi mina yami namhlanje yola le iphone yami manje
cha nami uzodokotela
ngizokunika kuwe ngangona unike mina ngoba mina ngikhankasile kakhulu kogoli ngikhankasile la ethebeni bangoli abantu bangakhankasile ngoba lo muntu gadla mina okholele ekuthenini into ukuze ngiyiwine noma ukuze ngiyithole kumele ngisebenze nzima.